Welcome guys, aga channel Estate Wallop Productions, Meramina Sagwad, Waka 85. Today's topic is how to enjoy Ben Mayengani and Mr. Post music. Kumbe monigo how to enjoy Tsonga music in general. Why? Because music wa Tsonga kumbe music wa Mr. Post na wa Ben Mayengani wona swivulavula. Se xivutsa u enjoy njani music wa vona? Because one of love, guys, vanhu lava vambirhi kumbe the artist letimbirhi ti na impact yikulu and leswi swi hi nge swi tsutsumi i ntiyiso. And loko u la ta enjoy music wa vona a swi lave i ri na rizondho kumbe i tele politiki ngopfu nhlokweni, u fane i enjoy because kuna xin'wana nga xi notice hi swisolo. Loko munhu a ku sola, ku na ku a ku sola because a nga ku rhandi, ku na ku a ku sola because a wu ntlangi swona. So na le ka music wa vahisana vambirhi ku na swisolo sweswo. Vanhu lava solaka ngopfu music wa Mr. Post i ti-fans ta Ben Mayengani. Vanhu lava solaka ngopfu music wa Ben Mayengani i ti-fans ta Mr. Post. Se swi vula ku yini na? Vanhu lava ya hi vuvona vo va na ku sola van'wani va vona va nga ri na ku sola hi ku ya hi ntiyiso. Se swi vula ku ri loko i la ta enjoy music wa vona va ri vambirhi because I believe ku na vanhu lava va nga rhandziki ngopfu politiki, you just wanna enjoy the music. How do you enjoy their music? Do not listen to such critics because vanhu va sola swisolo. Loko va ku sola vanhu, ku na vanhu vo va ku sola because a va ku rhandzi, ku na vanhu vo va ku sola because leyi u ndle swona kumbe a wu ndlangi swona, va lata ku improve from one point to another. So you have to be extra careful hi swisolo leswi vanhu va swi nyikaka. Se i enjoy njhani music wa lowuwani na? Loko u lata enjoy music wa vahisa lava va ri vambirhi Mr. Post and Ben Mayengani, enjoy, yingisela music u yingisela i nga jahangi, i yingisela loko munhu loko ku ri hi ku artist yo yaleyo yi humese album hi nkarhi wolowo, yingisela music. And loko u yingisela music a yi fa wu bele, a ku na munhu a nga ta ku ndla nchumu hi swona, you move forward. Loko luya un'wana yena humese i yingisela leti nga ku na tin'wani tingoma ti ku tsakisi, ti ku na tin'wani ta ku tsakisi, you move forward, you enjoy. I ta swi vona swi nge endleki loko ku ri ku vo humesa hi ku cacana. So between them ku na album leyi, ka album leyin'wana swi nge endleki timbirhi tinharhu ti nga ku beli, na le ka leyin'wana timbirhi tinharhu ti nga ku beli. Why? Because u yingisela music, a wu yingiseli swisolo swa vanhu. The problem is munhu i la ta twa matitwele ya vanhu van'wanyana hi album yena a nga se yingisela. Sweswo swi ta ku vavisa because mina loko ku ri mina Sagwadi ni ta ni ku ya music wa Mr. Post a wu ni beli kumbe music wa Ben Mayengani a wu ni beli mhaka leswi na leswi, ivi wena hi ku i landzelela channel ya Xitatwa la Productions i decide and impela Xitatwa la kumbe ka Xitatwa la va nga heni. So i wu enjoy njhani yingisela music i nga yingiseli politiki? Politiki yi ta ndla ku i nga wu enjoy music kumbexana i dlina i zonde munhu wo karhi because ni believe ku ri loko vanhu u la ta enjoy music wa vona va ri vambirhi obvious ku ta va na loyi nga ta va a ri favorite ya wena, but then na lowun'wana wa yingisela music wa yena because ku na tinsimu to karhi ti ku belaka. So i nga yingiseli politiki, listen to the music and enjoy music. Mara money yi tshama kwala ni nga se leya guys, that's what I wanted to say. Wu na politiki and ku na swin'wana swisolo swa swona wa swi vona ku ri laha ku va na ku venga munhu, mara that's a topic for another day. I just wanted to say that guys enjoy the music mi nga se twa swi vulavula swa vanhu because vanhu va ta sola and vanhu va ta tshama va ri ku soleni and swisolo swa vanhu swa hambana. As I've said ku na lava ku zonda and hi nge swi tsutsumi ku vhele ku na vanhu lava zondaka munhu wo karhi, but other than that guys that's what I wanted to say. Keep well, keep safe. Mi nga rivali ku sanitizer. Inkomu.